waseNelspruit eMpumalanga esithi uyingcwele somandla. Umama Rebecca Malope ke lo mfundini wasebekena phaka kumkhono phambi kwensimbi ka 6 o'clock kulunqa phambili wakho wesikhululo izwi lethemba ukuphila kwezizwe. This is your afternoon drive. Sibekela phaka kwensimbi yesithandathu khumule ngelo xesha ke uzafumana ke phaka umama Mbali esithi ke amaqhawe namaqhawe kazi akhubuke wakhumula ke phaka phambilana mfundini bokhe wafumana ke phaka amazwi amatsha ipresenter zakho esasithe xa sebe sihamba ke sileli ziko losasazo sithi ke sikhangela uba ngabani Eastern Cape ngaba inetalenti kangakanani sibuye nabo kabantu buya nabo sababiza abanye baza bazo-auditiona mfundini apha kweziko losasazo izwi lethemba ngabo ke bembemeni baphulaphule ukuqala phaa Monday uyotsho phaa ngolwesihlanu but ke kwenje njalo ndingekho lapho bhetinana masibuyele phaa kwii-call zethu sibambe nje abaphulaphuli babe bambalwa emveni koko ndivalelise into yam nee-votes zam sitshilo sathi ke usahambela phaphambulano sitshaba phaya nee-votes zakhe ezimbalwana mfundini masambe moleka olright ubalekile pha ubalekile tshona sathe number dali is 0782132599 iinkomba zakho zimbini ke uye ke pha usitshaba esithi ke yena wasusa izono zam wasusa izono zam uyipalisa njengolo hlobo yena pha usitshaba zathi ke ukeke yena azathi usitshaba lihodi imongo ukeke athi wasusa izono zam moneka kunjani sisi wam kutheni ngathulele nje unqenqile ne ngiyakuva uba ngabantu usesezingubeni mani allright wonderful ke sisi wam uthi ngukeke wena utsho ke sisihla ibhalisa phaa uthi yena phaa ngukeke xa ibhalisa into yakhe moleka ukunqapha molo siyaphumile kuthi wam kunjani kuwe allright uthiuhamba nositshaba wena straight e allright wonderful ndiyabulela kakhulu izwi lethemba moleka ukunqapha phambili molo allright ubalekile the number jitla is 0782132599 sasitelwe nje imizuzu mine ke sizokwazi ukuyivalelisa into yethu sibhekele phaa phambulana mfundini ndikhumbule nathi phange 102 savula ii-lines ben sithi ke babayi ke kuwe phulaphula ezilethemba saphinda sidibane pha tomorrow but kwangoku masikhabe sihambise nje cause ndiyabona into zama pha zama ukundibamba moneka kunjani mama siyaphila nathi mama seranomambani phi sisithiya apha emalinde uthini sisi wam namhlanje uhamba nositshaba wena allright wonderful jabulela kakhulu ke sisi wam kwasikusikelela allright wonderful moneka uhamba nokeke wena sisi wam thela nosisi bani phi allright wonderful jabulela kakhulu thank you very much kunqa phambili wesikhululo molo allright uhamba nokeke thela nabani phi mamufikile uthi uhamba nokeke yena xa ibhalisa into yakhe mizuzu mibini sizozivala ii-call zethu moneka siyaphila sisi wam kunjani kuwe allright thetha nosisi bani phi sisibulelwe incerha utheni ke sisi wam uhamba nokeke ngoku ingathapha phambi kwam ke ngoku sekusala nje ndizothi ke yidraw ingathi ndithapha phambi kwam ngoku yidraw andiyazi ke noba ngabana mhlawumbi ubani uzawuqhawula eto ngalo mzuzu nje ushiyekileyo funa nje baphulaphula bababini abazayicacisa le nto bayivalelise njengolo hlobo moleka uhamba nositshaba ndithetha nabani mna kaloku sismiki njani ndiyabulela ke sismiki inkosi kusikelele wonderful sismiki molekay uhamba nokeke ibona ngowuphike waphinde wayenza idro wena sisi wam ngokule nto uyayiqona uyibalekisile nje wayivala nje wayenza idro ngalo mzuzu nditshilo ndathi ke ndifuna nje umphulaphula nje azayivalelisa le nto moneka ubalekile funa nje umphulaphula azayivalelisa le nto ayivale nje iyaqonda ya yeah. Moneka kunjani futhi wam allright uthi ngukeke wayiqhawula nje idro wayivalelisa ngolo hlobo thela nobhuti bani phi ubalekile befuna ukuyivalelisa njengolo hlobo yena esithi